Tūmokemoke is a moateatea and a journey through our tauranga moana, reciting marae, tupuna and sites of significance. Join us as we learn this local waiata and explore our rohe, mai ngā kuri a whārei ki te tūma.
Ko maua o te maunga, ko tauranga te moana, ko mātātua te waka, ko ngai te rangi te iwi, ko ngai tama whariua te hapu, ko te rangi hauhiri te whare tupuna, ko pūkai te whare kai, ko orua rahi te marae.
Te tuatahi ka hui atu ki te tipu nei te rangi hauhiri. Ne mohi o whānu i tonu te whakatau ki e whāna ki nua ki te nei o ngā tipuna, tērā o ngā whakatau ki i ahu mai te matenga o te rangi hauhiri me tāna tāma. Ano me waiho tērā ki eira, ka hoki mai rā te marae, ko te ingoa te marae nei, te papa nei, ko ahua rahi, te ua rahi. Ano ko te whakatau ki, ko te rahi no te kai, ko te rahi ngō te tangata, ko te rahi ngō ngō mea katoa. A ka puta ko te ingoa o orua rahi. E a hai i puta mai tēne o ngā whakatauki, mō kao ki atu ki te ororo, ki te whenua, i ngā oa o mura, i ngōra ki te whenua nei, te nui o a mātou nei i rua kai. Te mahi ngō ngā rua kai nei, i tipu, i tēne o atonu, o a mātou nei tipu na tipu mai i te marama. Me te rani. Tēnei hoki te matari ki pē, te pūanga, koina ngā taima, e kereia, te whenua, kia tipu ngā kai. O te ingoa, o te tātahi kei rara nei, o te one one o hine rapi. Ngā taima o roto i te tau, ka haere wā mātou nei kuia, wā mātou nei kuia wēnei. I haere pātou kei wahora, te kohui tuangi ai, te hiika rātou, hiika ki runga ki te te o ngā. O ngā tāhuna kei wahara, ko te tāhuna nei, ko te tāhuna teoteo. I pā mai te ingoa teoteo mai tau ar, i te manu te, he manu tēnei, ko te manu teoteo. He tū momo shē, te teoteo nei. Ana, paka ingoa tie te wāhi nei, ko te tāhuna o teoteo. E rua ngā take i paka ingoa tia pēra, kia maumahara tia, ngā wā mātou nei whanaunga rātou i heke atu ki te rere atu kāhia. Ana ko te kōrero o mātou ki kone, ane ko tēnei ko ngai tama whariwa, ko rātou ko ngai tama whariwa puta noa i te rere atu kāhia. Ā kua ko tērā, me pēnei hu ki te kōrero, he hapu kotahi ai tata.
Engaging is about 1949 where this wharenui was down in another part of the my grandfather, Te Heke Toto, Te Ari, his whenua, and the story has it in my whānau is that he said, I don't know how true it is, but it was like, had enough of these people chomping over his whenua, you know, and over his gardens, because in those days we had paddocks of gardens, paddocks of rewa, paddocks of kumara, you know, and not just the puny little gardens we have now. There were paddocks, and he said he wanted to shift the marae down to the road. What my uncle Tahiwi is his name, and along with Enoka's kroa, Te Tere Wikepa, they rolled this wharenui from where it was, I guess about a kilometre away, and over whenua, and they got logs, they had the sledge on top of the logs, and they rolled it, and the horses pulled it, and as the log came up, you know, they'd go around and get another log. And that's how they shifted this marae, and I'm taking this about 1949, when that happened. I don't remember any wharekai, we just laid out the white, call it tablecloths, along the grass, and that was our kai, that was where we ate, sitting on the ground, and I just remember those sunny days, and not the well-manicured lawns now, just the over the grass, and we had our hakariri, we had our kai there, and so they rolled it down to where it is at this present site.